uJesu ndiphethise Thembiso nokuba iinkanyezi zingawa emazulwini kodwa ezi eziphethwe ndim uJesu ize Thembiso ngeke ziwe zona
nokuba ziwa noku
izinto ezitazishaywa ngusathana izenkonzweni seyibeka intloko phezu kwegxalaba ungazumbonisa usathana uba kubuhlungu ndawo the time sasiqala ukuyojima ikarati it was 1986 kwakuyi-5th of August 1986 ndiyoqala ukujima ikarati it was the first day ekarati ndiya ndinethemba lokuthi apha ekarati ndizofundisa ukuspina kanintsi emoyeni ndibe sendimcanda umntu hayahaya ndifika ndafe ndafundisa umhlola yokuqala endafundiswa yona yindlela okuma ndithi hayi mandomkhaba nini umntu mandabe ndixelwa ngokuma mna ndifuna ukubunda ukubonisa umntu ukhatywa kanjani kuthatha iveki yonke ngendlela yokuma kuthiwa zizitensi kuthiwa assistance into ethile assistance into ethile assistance into ethile assistance into ethile esibuma ngasithi idlule manje assistance ndifuna ukhaba umntu mna ndilenge nasemoyeni jike kayi 20 ndibe ngujekishene haleluya awutitshwa loo nto ufundiswa ukuma naxa ungena entsindisweni awuthi gqiso uvusa imilwelwe awuthi gqi abantu sebebona uqale kuhlaliwe nayo kuqhwiziwe intsente yasezweni ngoba uthixo akamthatha umntu egibhitha umfake ekanana esenentsente yasegibhitha uqala mgcine entlango for 40 years kanti uqhwiza intsente yasegibhitha